utachukua njia. Peleke salamu, salamu zangu. Misurahani, naona mawingu. Yote kila wati, kila kusuku.
Sema tena, say.
Kani soswani, akia mungu.
Akia mungu, nimesha zama kwenye.
If you really